se taja e marua të tatariki akwe. Kja puta mai kitene I amarama. Hei për rëmu mama ua, hei re ukura mama ua. Po tene au huri huri, po tene au huri huri. Norera moi moi pepi kaua etangi, kauki mai a papa apopo. Katoa e taku tama kua titi akwe Ki te fatu mana wa mo ake tonu atu Kia tipu ake kwe hei taonga Mo te au ka pahaka hei pomo Ngā mahi a re hia atane rore Rore
Rore ra moe moe pepi kawa e tangi Kaoki mai a papa apopo
Apopo
Apopo Nore ra moe moe pepi kawa e tangi Kaoki mai a papa apopo Apopo
Na 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 na
Koto whaka papa no tuhoi Koto taha apanui Kia puritia, kia whakamana I ngā hapu o ngā tita whaki O ngā pahanga hoki a tairi O I ka rukutai o te ehetu Hei moko puna mo o matua tipuna
No reira moe moe pepi
You are 25